Nchuti na mwe wagenzi ndabara mukijenda wahanikaze ku rubuga rwa Television Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Mukajyo ko kwibuka umunsi wahariwe impunzi ku isi yose uba igenekerezo rya 20 ruheshi. Impunzi z'abarundi zihurikiye mu gisagara cha Kigali zarashoboye kuvuga bimwe mu bibazo bifise mu ntumbero yo kunoganza imibereho yabo. Ku bwa Patrice Nadohoka arongoye izo mpunzi avuga ko bafise ibibazo bitatu, ibyo navyo akaba ari uko abantu bafise imyaka iri hagati ya 13 na 59 badafise amakarata yo kwivuriza ko ayo twita mu gifaransa carte d'assurance maladie, impapuro z'ingendo n'ikibazo cyo kwiga kubana. Patrice Ntadohoka akabandanya remesha izo mpunzi ko ibyo bibazo bigiye gukemuka mu minsi mike. Tumukurikire.
Ibikuru kubikuru twashikirije tukabaye gushima ubwa mbereho, hanyuma tuce tushikirizana n'ingorane impunzi zifite muri rusange kandi zamari zazindi ni zerekeye kwigisha abana bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye, kuko gushika ubu ntituraronka neza ubufasha. Hanyuma iki cya kabiri twashikirije ni cyerekeye amagara y'abantu cyane cyane, kuko namba ndabibabwira igice cy'abantu cy'impunzi kitavugwa kuva ku myaka 13 gushika kuri 59. Tukaba twasabye nuko amakarata bemeye yo kwivuriza ko boyaduha. Cya gatatu ni cyerekeye amatitre de voyage, ni ukuvuga ikarata z'ingendo abantu b'impunzi bashobora kugendera ko mu mahanga bakaja guca amafaranga kugira bibesheho. Hanyuma ku byerekeye inyishu nk'uko mwabyumvise uwaserukiye umukuru wa SR mu Rwanda yatubwiye yuko byose biri mu nzira, ko bari baravyiga kandi ko azobishikiriza abo bakorana, iko yizeye ku nyishu izotorwa vuba. Mwumvise nuko hariho n'amakarata y'abanyeshuri bamaze gukora yo kwivuza. Bavuze ko yoyo mu minsi bayabaha kandi bahaye abanyeshuri biga mu mashuri makuru na matomato. Ikibazo cyo bagitoreye unyuce ku ruhande rumwe kuko benshi n'abanyeshuri murabizi. Rero muri rusange nabonye numvise umenga umwizero uriho, kandi tubandanya tuguma dusaba abo bose babijejwe haba muri Midimari haba muri HCR kandi baratwakira nkuko mwumvise nabakengurukiye. Hariho byinshi bamaze kudukomorera kuva iminsi tumaze, ni ukuvuga ko twizeye ko n'ibindi bizaboneka vuba.
Uretse izo ngorane z'ubuzima, hari n'abandi barundi b'impunzi baronka amahirwe yo kuronka ubuzima nk'uyu Estella Triela Ndwayezu, umwigeme w'umurundikazi yahungiye i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Ashima intambwe ageze ko inyuma yaho akurikiranye ibyirwa ku buhinga ngurukana bumenyi. Yakurikiranye ibyo byigwa mu bihe bitari byoroshe na gato, ubu akaba aheruka kuronka akazi mu ishyirahamwe ryo gutumatumana ko amakuru. Atera ka murundi gwaruka gwahunze kudasamazwa n'ibihe barimwo nyabuna bakijukira gukurikirana ivyigwa bitandukanye. Kurikira Estella Triela Ndwayezu.
Ni vyari vyoroshe, twabaye mu buzima bugoye cane gose, ama turashobora kubaho nabi ariko turabaho. Hanyuma ntivyari vyoroshe nyene, turakomeza kubaho nk'izindi mpunzi zose. Mu nyuma ndonka opportunité yo kwiga nkuko namye ndabivuga, nonse opportunité yo kwiga juste nkironka certificat ya mbere mpita ngenda kudepoza nkora nk'umu volontaire ahantu bari bakeneye umuntu ari chargé de la communication avuga amalangue yose, c'est-à-dire icyongereza n'igifaransa. A vrai dire icyongereza siniyemera cyane gose, ariko naravuze ngo reka nsezise iyo opportunité nshobore kwiga ndabikora. Amashanse yanjye imana zanjye ntibari bakeneye abanglophone cyane, kuko abavuga icyongereza ni benshi muri iki gihugu, bari bakeneye abavuga igifaransa. Nanjye niyo opportunité nari ndonse, ndahakora nk'umu volontaire durant nk'amezi nk'atandatu. Nyuma y'amezi atandatu nari maze kuronka amasertifika menshi muri Coursera, aho ndiko ndiga online amakuru online. Maze kuronka amasertifika ashika kuri atatu, bampa agapromotion ntangura guhembwa buke buke. Ubu aho nigejeje novuga yuko nshimira Imana ku rwego ngeze ko ntivyari byoroshe kuva ngitangura, ariko ubu ndabona yuko fise avenir nziza imbere yanje. Cyo novuga nuko turashoboye, tumeze dufise amadroit nka y'abandi bose, kubona twitwa impunzi, kubona dufise iyo titre y'ubuhunzi ni statut twinjiyemo twisanzemo tutabishatse atariyo twahisemo. nibidukuraho yuko dushoboye capacité d'office nibidukura ariko twikuyeho ico gitambara c'ubuhunzi ninguvu dufise n'ubushobozi nkuko bavuga ngo le monde appartient au plus rapide mu gifaransa no kuvuga ko ama opportunité menshi aduci imbere ntidukwiye kuvuga ngo turabo gufashwa ngo turi impunzi ntacyo dushoboye ahubwo tuyafate dufate ama occasion dukore nk'abandi bose ama twiteze imbere
ni muri iyo ntumbero yo kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi Maison Shalom Rwanda yuguruye kuri uyu wa gatanu ikigo gishasha citwa Mahama Elite Center iri mu ikambi y'Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda ico kigo kikaba kije gufasha ugwaruka mu myuga imwe harimo no gukoresha mudasobwa kikaba kandi kizobe ari kigo kizofasha ugwaruka mu buryo bwo kurondera uturyo two kwiga kaminuza zo hanze inkuru twatororokanijwe na mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye
Iyo gurugwa gico kigo cy'akarorero citabwe n'abategetsi b'u Rwanda twovuga nk'umushikiranganje ajejwe impunzi umupfasoni Jean d'Arc de Bonheur yakiriwe n'umupfasoni yatanguje ico kigo Maison Shalom azwi ku izina rya Margarita Barankitse kabaye kajyo kandi ko guhikaze impunzi z'abarundi mu ikambi y'Imahama Maragarita Barankitse mu ijambo giwe yaragarutse cyane kubahawe iyo nyubakwa ko boyibungabunga umushikiranganje na wajejwe impunzi mu gihugu cy'u Rwanda yarakeje Maison Shalom kugico kigo itanze ku mpunzi z'abarundi zigiye kuharonkira karusha
burya ntago umuntu yahora ategereje akimuhana biba bisaba ko nawe ashyiraho ake kugira ngo abashe kwibonera ikindi cyose yakenera mu gihe cyari cyo cyose ngira ngo nkuko mwabyumvise ukuriye Maison Shalom nawe yakomeje no gukora ubuvugizi kugira ngo nkabo baziga imyuga y'ubudozi bajye babona n'amasoko iyi nkambi ikikijwe n'ishuri rinini cyane ryigamo abanyeshuri benshi ku buryo baramutse babonye nk'isoko ryo kudoda uniforme imyenda y'ishuri y'abanyeshuri biga muri iryo shuri byaba kuri bo ari ingirakamaro no kubafasha kubashyira mu buzima busanzwe bagakorana na n'umuryango nyarwanda nkuko bisanzwe amasoko isoko rikaba rimwe bose bakabasha guhangana kuri iryo soko ry'umurimo
imbere yuko ico kigo kiboneka Maison Shalom yagumye ifasha abakenyezi bagira imyuga kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho mu buzima bwo mu ikambi aba bakenyezi baboneyeho kugira bashimire indongozi z'ikigo Maison Shalom kumwitwarariko wawo
ndarudasanzwe Ugo rukundo yamyagwerekana kuva kera kuva mu gihugu cy'u Burundi araruzana no muri kino gihugu cy'u Rwanda rero turashimiye cyane leta y'u Rwanda bimwe muri kino gihugu nk'impunzi y'u Burundi ariko ibikorwa akora turabimushimiye cyane yakomeje kuba umubyeyi gushikana aka kanya nubwo ari gato mukakirana umutima ushima rero murakoze cyane imana ibahezagire kandi ikomeze ibagirire neza muri byose murakoze
twamenyesha ko ikambi ya Mahama iharugwamwo impunzi z'ababa 1058 z'abarundi bahunga injyane zijanye no gusubira kwitoza kwa Pierre Nkurunziza muri 2015 akiyongera ko 30,000 by'impunzi z'abarundi ba mu bisagara bitandukanye biri mu muji wa Kigali abandi nabo bakaba bahungira mu gihugu cha Tanzania, Uganda, Kenya, Congo hamwe n'abarundi bahungiye mu yindi migabane y'isi
Maison Shalom irashimishwa niyo ntambwe yateye aho imenyesha kandi ko ico kigo caraye cinjiwe kizofasha impunzi kwishingira ubuzi butandukanye Marguerite Barankitse yashinze ikigo Maison Shalom amenyesha ko impunzi idakwiye gufatwa nk'umuzigo ahubwo nk'umuntu ashoboye kwibeshaho akabeshaho n'abandi tumukurikire
murumva bwa mbere hoho icyimviro nyamukuru kiduhaye agaciro ko umuntu ari impunzi n'umuntu nk'abandi kenshi abantu biyumvira ko umuntu yahunze ari charge twashatse rero gushiraho iyo nzu n'iryo bara sukuvuga ko twagiyumviriye gusa ngo dushake isa n'ugwate twashaka kwerekana ko ari umwizero ko impunzi itaje kugorana ko impunzi itaje gusega ko impunzi itaje kononera abayakiriye ahubwo ko impunzi izanye iteka kuri uwa mwakiriye izanye urukundo izanye ibyiyumviro byinshi ni ukuvuga rero igitigiri cy'abantu zo kwakira aba bose ni kibanza nicyo gituma mwabonye njinjira nababwiye nti mbega ko mugomba kuhazitira nimubareke biyinjirire kuko nta ruzitiro impunzi yose itegerezwa kwinjira ngaha igasaba ibikorwa gukoreraho ibikorwa rero dushaka gukoreraho niki ubwa mbere ni ukuha iteka impunzi ikaza ikicara ngaha ikazosoma igitabo bakava mu bunebwe bwo kwirirwa bicaye baze ngaha biga ubwenge babarire impuzu basome ibitabo bige kuko tuzoshyiraho ya mashini bita ya informatique bige hanyuma babyine mwabonye abavuzi b'ingoma baze ngaha bamama batambe ego benshi barashavurira impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda ngo zakiriwe neza ngomba rero kubashimira kuko badusubirije mu ndumane bakadushi natwe bakatwakira nk'abavukanyi nk'abavandimwe nibavuga ati baje kugorana nk'uko ahandi mwarabibonye mu bindi bihugu bariko barabasuguma babirukana ngo ntibagende ariko ngaha baduhaye ubwa mbere agaciro iteka baratwumviriza baraduha izina ry'ubuvukanyi
Marguerite barankitse ati co kigo ntikizofasha ugwaruka gw'impunzi kwiga imyuga gusa atahubwo kazobara karyo ku banyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye gukorana na kaminuza y'i Geneve i Paris mu Faransa ndetse no mu Bubiligi na cane cane ku mpunzi zizoba zakoresheje neza ico kigo Mahama Elite Center n'ubunyene tumukurikire
ku kubera murabizi ko ushobora ari université iguhaye ubwo buryo ico bita MOOC urashobora rero kuronka amakredi no kuri nico kimwe nuko woba wicaye muri université y'i Geneve cyangwa wicaye muri université i Paris cyangwa Louvain-la-Neuve aribo bagusinyiye mu nyuma uragira amakredi hanyuma ukaronka diplome isinywe ko na université y'i Geneve kuko nuko two kwiyumvira ko bitazoshoboka murabona abana barenga ibihumbi jewe kombo na organisation zo kwemera kubaronkera ama bourse d'études kandi abantu benshi nibumva ko bodufasha kurungika abana muri kaminuza baguma biyumvira ngo abize kaminuza ni benshi ngo nimwiga imyuga mugabo buryo igihugu kugira ngo tuzosubire gutaha iwacu dukeneye koko tugira abantu bazotunganya igihugu bakoresha ari incabwenge barize mwabonye ajya agaciro no vuga ngo iki ama valeur twashize hajya barize kaminuza mugaba gashirako na no vuga ngo iki nazijya ngeso nziza z'amateka atuma umuntu agororoka akazo tukazoronka abategetsi babayobozi beza atari abacinyiza
Nayo kugwaruka ruzokoresha ico kigo ngo bizofasha gushika ku migambi yabo kuko ngo ikibazo cy'ubushomeri bafise gituma ugwaruka ruri mu ikambi rugira inyifata itabereye bitewe nuko kubura ico bakora kurikira.
Ewe ntacyo nari nsanzwe nifashishije kuko narimbayeho nk'abandi rero maze gukora icyo kibazo nkabona ko ndagitoye narishimye cyane. Kuko hari ubundi bumenyi ngiye kumenya gusumba ubwo narenze nibaza ko muri kazoza umwuga uzomfasha byinshi bigatuma ntera imbere nk'abandi mu byo ntari nsanzwe nkora nkagira ico niyunguye nkagira n'ico mari y'umuryango iyo ubuzica ukora nk'uko hariho abenshi bataba bafite imitima imwe bituma bajya mu bintu byinshi bibi bakajya mu busambanyi n'ibindi n'ibiyayura mutwe ugasanga rero utaya gaciro birahari nyine usanga bamwe bataye nk'ibyabo ugasanga abuze nk'ikintu ugasanga nyine aciye agenda muri ibyo bintu biteye isoni ugasanga nibyo bimushutse bitewe nuko yagitse cyabura jewe ico no bakangurira nuko kumurebo sanga ababyeyi bashoboye kutugeza kuri ibi hama bakaganira nabo bakagira ico babagejeje ko mugaba bavuye muri bya bindi bari basanzwe barimo
uyu muganditse yuko hazogira icumarira mu gihe nzo bamaze kuyiga nka umenya nzoshobora kwitunga shobora no kuwigisha n'abandi batawuzi ndavye nka bamwe bashoboye kwiga uyu mwuga baribeshejeho ngaha mu nkambi barashobora kwiyungunganya mu dufaranga barose bivuye ku mwuga bizi twebwe abajene nkatwe turi mwino nkambi atakina kimwe turimo turakora biratubangamira gose kuko benshi baca bagenda mu ngeso mbi hari abagenda dufatiye nko kubigeme bashobora nko gutwara inda z'indaro bivanye n'ukuntu atakintu bafise kibokipe
ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho utaha.